It's about to go down.
Apana jaribu. Tafadhali.
Amera instead.
God have mercy upon us. I don't want peace. I wonder.
Aki ambuku ni mambo kani.
Iyo sarikiwa. Sisi ni wale tuliosaidiwa.
Kimeumana.